ɛnyɛ yɛ culture ɛyɛ ade a nipa dodo a yɛwɔ ha sei no ɛnyɛ sɛ yɛse yɛ mpene nko a wo ɛnka ho na Kwame memetete sɛ amanfoɔ bi keka amanfoɔ keka sɛ ɔmo sɛ John Dramani Mahama ɛna akɔkɔgye contract sɛ ɔmo yɛ te sɛ yɛ bebie gay office wɔ ha sei yɛyi no a saa election a ɔkɔɔeɛ a ɔbɔɔ ka no ɛnti ne wɔtumi anya sika a ɔbɛtumi de ate ne ka no so bi ana wa empower amanfoɔ no mu bi te sɛ yɛse mate sɛ yɛse amani Ghana so wɔkasa kyerɛ no mete yi
ɔyɛ te sɛ ɔno deɛ aba abɔnte abɛka sɛ support wɔ mo
media
yes
amani Ghana sɛ deɛ mese tete no no sɛ deɛ mese tete no no
ɔsɔ mo wɔ right ɔwɔ sɛ me na right to kora ne deɛ ɔntumi nkan
wo te asɛ ha na bɛ ma amani wo hwɛ sɛ deɛ wani pa sɛ ayɛ ane ayɛ yi wafunu yɛ yi baby a wo betima ye yi
na sɛ ne ɔmra
wo abra corona virus aba sɛ sia
bi yɛ nka nwie
yɛ timi ka ho asɛm nwie yɛ yɛ timi ka ho asɛm nwie yɛ ɛtu kwa me me ba be jama me nwie no aka bi me gusu a srɛ sɛ yɛ nwie no asɔfo yɛ nwie no mo a mo de a onyankopɔn ti buntimi nwura sa gay ni lesbian no yɛ ngusu sɛ yɛ bɔ mpa yɛ pa